Ndiyakwamkela, namhlanje into esawuthenda sikwenza ntoni? Sakuthi sijonge imithetho yantoni yee-limits. Kodwa ke asizuthini, asizukwazi uba siyibonakalise into yokubana ize ngoluphi na uhlobo. Wena into okufuneka uyenze kufuneke uyithathe njengokuba injalo kuba ikaloku iyasebenza. Ukuyibonakalisa uba ize kanjani izawuthatha ixesha loo nto. Masiqaleke ngalo, sithi sinikwe ntoni? Sithi sinikwe i-limit ka-f of x. Kuthiwa iya kubani xa usi ux esondela ngokusondela kusi izawulingana nabani izawulingana no l ukanti uphinde unikwe into yokubana ilimit ka g of x xa ux esondela kusi nanjalo ilingana nabani yona ilingana no m ngoku ke into ofuna ukuyazi into yokubana izaba ngubani ke ilimit ka f of x umdibanise no g of x yonke loo nto xa u-x esondela kubani esondela kusi le nto ke ungayijonga ngantoni ngokwephi indlela uyijonge ngokwee-graphs ubeke zonke zombini ezi function uyijonge into yobana kwenzeka ntoni kuyo kodwa ke ungaphinde uyibhale nangolu hlobo kuba kaloku uyayibona ngokuba idibene endaweni enye kodwa ungakwazi uba uthini uyohlulahlule uyibhale ngoba ilimit ka-f of x xa usi u-x esiya kusi uyidibanise nelimit ka-g of x xa ubani u-x esondela kusi yonke ke loo nto ilingana ntoni kuba kaloku apha ngasentla siyayazi uba ilingana nabani le ilimit ka-f of x xa u-x esondela kusi sichazele into yokubana ilingana no-x no-l xol ukanti le yesibini ilingana nabani ilingana no-m ngoku ke sizawuthi sifumane izawuthi iye kubani ku-l umdibanise no-m ngoku ke le nto ibizwa ngoba yintoni ibizwa ngoba ngumthetho wokuthini wokudibanisa ii-limits ibizwa ngoba ngumthetho wokudibanisa ii-limits uwenza ngolu hlobo ke ukanti umzekelo wethu olandelayo okanye omnye umthetho we-limits uthini f of x uthabathe u-g of x i-limit yabo iya kubani xa u-x esondela kusi yayiqaphela ke into yokubana ayohlukanga kakhulu kunalo mthetho ongasentla kuba kaloku apha sohlule nje uba uyathabatha iza kunika loo nto u-l uthabathe u-m izoba ngu-l uthabathe u-m ukanti elandelayo izawuthini ke yona ngoku ke loo mthetho ubizwa ngoba ngumthetho wokuthabatha ii-limits masijonge ke elandelayo i-limit ka-f of x uyiphindaphinde ngo-g of x yonke loo nto xa u-x esondela kubani xa u-x esondela kusi iza kunika bani ke loo nto izawuba ngulimit ka-f of x xa u-x esondela kusi umphindaphinde ngelimit ka-g of x xa u-x esondela kusi yonke loo nto iza kunika bani ke iza kunika kuba kaloku apha ngasentla siyayazi into yobana xa ulimit ka-f of x siya kusi iza kunika u-l uyiphindaphinde ngekabani ngeka-g of x engubani yona elingana no-m ngoko ke uzawuthi ufumane u-l umphindaphinde ngo-m ngoku ke loo nto ichazele into yokubana siyayazi uba u-l wethu no-m wethu ngamanani nawaphi na kuba sibeke nje u-l no-m sijonge umzekelo olandelayo ilimit ka-k uyiphindaphinde ngo-f of x xa u-x esondela kusi iza kulingana nantoni loo nto sibeke uk ngaphandle ube nolimit ka-f of x xa u-x esondela kusi loo nto ke uyayazi into yobana izoba ngu-l lo ilingana no-l umphindaphinde ngo-k sizathi sifumane ntoni ke xa sinaloo nto ngoku ke sathi sifumane uk umphindaphinde ngobani umphindaphinde ngo-l ngoku ke masijongeke into yobana sijonge ngenye into ekuthiwa yintoni uk ke yena ubizwa ngoba yintoni yile nto ekuthiwa yi-constant multiple kuba kaloku uk akangeni ndawo yinto linani nje eliphindaphindayo masithi sinobani sinolimit kabani ka-f of x umahlulahlule ngo-g of x xa u-x esondela kusi le nto ke ilingana nobani ilingana ngelimit ka-f of x xa u-x esondela kusi uyohlulahlule ngelimit ka-g of x xa u-x esondela kusi Londo ke iza kunika ntoni? Iza kunika uL uma hlulahlule ngo M. Kuba kaloku ndiyaqaphela, ndiyakuthemba into yokubana sowuyibambile umcimbi uba kwenzeka ntoni apha. Ngoku ke eyokugqibela ke ngoku ibizwa ngoba yintoni? Masiyijonge ke into yobana kwenzeka ntoni ke kumthetho wethu wokugqibela. Xa sine-limit, ilimithi yethu kabani ka-f of x. Loo nto leyo uyohlula uyonyuse ngobani? Uyonyuse ngo-r umahlulahlule ngo-s. Uzawuthi uqaphele into yoba ilimithi ka-f of x ka umonyuse ngobani ngo-r umahlulahlule ngo-s. Xa u-x esondela kubani? Ku-c. Izawuthi ilingane nantoni loo nto? Loo nto ke iyafana nantoni? Nelimithi. Ilimithi yakho ka-f of x. Xa u-x esondela kubani? Esondela ku-c. Yonke loo nto uyonyuse ngobani? Ngo-r uyohlulahlule ngo-s. Ngoku ke siyayazi into yobana u-s akalingane nabani? No-0. Kuba lokuba u-s ulingana no-0 asizuba naso intoni? Isisombululo kuloo nto. Ngoku ke uyayazi le nto kuba ngasentle uba sinike uba ingubani? Ingu-l. Ngoku ke loo limithi izawuthi sinike u-l umonyuse ngobani? Ngo-r umahlulahlule ngobani? Ngo-s. Nantso ke imithetho yethu yantoni? Yeelimithi. Ngoku ke uqaphele into yokubana unikwe ezi zinto zingasentla besizinikiwe. Imithetho yantoni? Yeelimithi iyakuchazela into yobana ungakwazi ukuthini wohlulahlule, uthabathe okanye uthini uphindaphinde. Ndiyabulela.